o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. Down the rock, down around, 12 o'clock, yeah. Till the bell strikes dawn, good day hung. We'll have some fun when the clock strikes four. Down the rock, around, rock to the rock, 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 rock to the road. Down the rock, down the rock, around the clock today. All right. Maloautasi, 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 Maloautasi